Airport Park kumcimbi obalulekileyo obhiyozela usuku lokuzalwa patata uLeonard Ncumbese. So kanti ke lo mcimbi okubalulekileyo siwubambele endlini ebandleni, endlini yokukhonza, endlini yenkonzo ebizwa ngokuba yi-altar of all nations. Andiyani uba ndiyibiza kakuhle nabo Maqoma.
Ndibiza kakuhle altar for all nations.
Altar for all nations ligama elikhangeleka limnandi kakhulu kwaye ligama elikhangeleka linika umdla kakhulu. Ibonakele loo nto namhlanje i-altar for all nations apha namhlanje ebandleni kuzokubhiyozelwa usuku lokuzalwa kukaba uLeonard Ncumbese. Kukhona abantu abahlukeneyo abasuka kwindawo ngendawo, silapho nathi sikhulu ecamagu lethu suka encerhetolomqa sizobhiyoza silapho namhlanje ebandleni. Umbuzo mhlambi namhlanje kuwe ba uMaqoma njengenkokheli yebandla, ingaba mhlambi namhlanje uziva kanjani ngolusuku?
Mandibulela kakhulu umsasazi, ndibulise abaphulaphuli bonke abaphulaphule namhlanje. Sivuya kakhulu ukusingatha lo msitho kaba uNcumbese apha siyi-altar for all nations. Sibulela kakhulu, sivuyile, and le nto ndiyafuna ukutsho umsasazi ukuthi isiyasifundisa. Asizanga nje uzobhiyoza kodwa sizowufunda, sithathe ii-lessons kule ubomi bakhe, ngoba inqabile into yoba uthi usenzelwa okanye ilusuku lwakho ulindele izipho wena usike unikele kubantu, unikele kwi-community yasefodre ebhongweni. Le nto isisifundo and ndiyakholwa ukuthi nabahlali balapha kule area yethu nabazalwana sikhonza nabo e-altar nabo bayifundile loo nto, because ithi iBhayibhile xa ithetha ithi usikelelekile onikayo. So thetha ukuthi uTata uNcumbese ubambe isixo sobomi sokuthi akwazi ukuba makanikele. So sifundile msasazi, siyafunda, and ndiyathemba ukuthi next year nathi singabahlali silibandla sizinkonzo, ngoba ayiyo altar qha banisa befundisa abakhoyo kulo mcimbi namhlanje. Isinika ukuthi next year makhe siphakame nathi singajongi ukuba kwenzelwe inkonzo kodwa siye ebahlalini, siye kwi-community yethu, ngoba nyanzi nithi ezikhoya kwi-community yethu.
Umbuzo wethu olandelayo ba uMaqoma, nkokheli yami, into yoba mhlawumbi ngokuba utshilo wathi le nto inika nani isifundo sento yoba mhlawumbi kunyaka ozayo okanye ixesha livuma ndivile nanxa bethethe naye uba uNcumbese apha ngaphakathi ecela umngeni esithi kufuneka kube kanti into eqhubekekayo le, kufuneka abantu bazotya ebandleni kaThixo. Iindaba ezimnandi kakhulu njengoba utshilo na uthi kuphequla athi isifundo olusuku lwanamhlanje. Namhlanje ndimfuna mhlawumbi usinike umyalezo wakho mhlawumbi kumanye amalungu ebandla nezinye irhamente ezingekhoyo kwenye indawo ukuthi mhlawumbi ukubheka phambili yintoni abanothi bayenze ekuzameni ukuphucula izinga labantu basekuhlaleni. Mhlawumbi sisekuloo ndawo sikwixesha ngoku elinzima, ixesha likaDisemba, abantu bathe bhazalala, abantu bayagoduka, abantu bazala kwiindawo ezithile. Mhlawumbi siyivale njengento yoba usiphe umyalezo wakho weli xesha kubantu bonke nje abaxakekile, abanye bayezeholideni, abanye bawunwabele ixesha lezolo, usinikeze umyalezo wakho nelizwi likaThixo kubo ukuba kufuneka baziphathe njani ngeli xesha.
Mandibulela kakhulu kwakhona msasazi. Ndiyafuna ukutsho ke eziba ubusathetha ngento yoba singamabandla apha kule ndawo uthetha umntu kaNcumbese esithi kumele uba bekhona usuku esilibekayo ukuze sikwazi ukuba batye abantu bale ndawo, because kule ndawo yasententeni ebhongweni Airport Park ikhona imizi esokolayo, and ke siyinkonzo ezibetshilo nochief, siyinkonzo kumele uba siyaphakama sikwazi ukunceda. So ke sizawudibana sibonisane nenkosi le yethu uMakinani, sibonisane uba sizawunceda njani kwi-community yethu ngokuba sibanike izibonelelo abazidingayo. Okwesibini, silibandla ibiyintliziyo yethu kakhulu apha kubantwana abancinci, sineenkonzo okanye sineenkqubo esizenzayo apha kwi-teenagers, especially xesha lukuDisemba. Siyayazi uba abantwana bethu bakwii-drugs, bakwitywala, zininzi into ezibabambileyo. Simyalezo wethu is that uThixo makabancede bakhuseleke kuzo zonke ezi ziyobisi, because siba nemiphumela emibi. Asithandazi nje ke namsasazi, siyaphuma uphulo, siyangena umzi nomzi, siyababiza, siyabatreyina, siyabancedisa kwizinto nakwizifundo zabo. Sinazo neeprogram esizenza apha enkonzweni for izifundo zabo. So umyalezo wam ke for uDisemba is that uThixo makabancede mabakwazi ukuziphatha, makabanike ubulumko, ngoba izinto zolonwabo zomzuzwana azizubancedisa ngoba ziba neziphumo ezimbi ekugqibeleni. uthiko makabancede babunike ubulungu bakwazi ukuziphatha bamangazi uhayi because elixesha liyaphithizela okwesibini bayingenzi uba utshomi besenza mabaphaka umntu eyazi uba ndisuka kwixhaya elinjani yintoni endiyifunayo ebomini bam uthixo makabasikelele abagcine bonke abantu balapha kule wadi eziba esisitishi sikhona kuso uthixo makabancede sime nakulo December singavumeli ukufa sikhalumele umoya wokufa okwesibini indlela yokuziphatha kwethu i-community uthixo asincede sime singenzi izinto ezizophinde sizisole ngayo umthandazo wam ke lowo ngale community uba uthixo makaphinde azisuxolo nakulo December
079-552-3309 079-552-3309 ukhumbule ke ngathi ulandele zonke izinto esizixoxayo namhlanje kanti ngoba uMaqoma lowo utata umfundisi ke walapha Altar for All Nations silapha ke mfundini ngasebhongweni uba uhamba ke ngeBuffalo Pass mfundini uyasibona isakhiwo sikhulu mfundini xa usuka ngase-airport saba lapha kuwe kunene mfundini kanti ke Altar le for All Nations ivile kuthi neencango zivuliwe nawo bonke abantu abafunayo ezindlini ngathixo wamkelekile beke kavakala kule ndawo masitsho ke sithi 079-552-3309 wena kuphulaphula ekhaya uba unamazwi ofuna ubhekisa usithumelele kuphaa WhatsApp ungasi join ke naphaa kuFacebook page yethu live kulo mcimbi ubalulekileyo ngenandlela kanti ke usahlelo kunye nawuNcibane unojawu uluqhanqolo ohlomla ibhuti yodala nempondo uNyembezane uNtswentswe mandizithathe ezi ndawo mpo madiba ndizibuyisele apho kuwe studio nditsho ndithi siyabulela.